gima nyalo geno nge mopogore gi rem Yesu aonge ng'uono moromo Yesu bi mondiresa gima nyalo geno nge mopogore gi rem aonge ng'uono moromo Jawar bi mondiresa
Kamano nyasach loch Chunya gombo bedo buti Mondo awinj weche Weche mamiyo chunya mor
Nalikiwa studio
Chenja mondo oh baba Ine madwari Yakware jese Woi manyalo Ine madwari Sule maro kinyi Woi mangongo ine madwari baba Yal manyalo woi ma okukwoda Gosiepena Baba ki woye wia Gweth lilo ema pungo dena Nyingi Chalo morki chedoga baba Ya waro omari Chalo pisoko makelo ngima Obongo nyaka laga deni Berenga yuda apaki
Apaki
Osef chunya deni E baba ine miromo chunya Osana baba Ero kamano yawe Chunya dwari baba Chende ringo, ajabu woi mangongo Baba kiwoyo, tata matin, totuche chango duto Kama ikale, ler mari, todongeri embo mudo Omiyo ine machunya duari, baba
Yesu ine madwari
Ngadwari
Chunya te